Mundu ngithie kire maine a hoe othire no rio kia thiugo ine atige ni wathira burani andu ere ni njerwo iha maitho-ini